Next Sunday is Anzac Day, so we'll leave you with a preview of next week's lead story, an Anzac one with a twist. Ngā manaakitanga, noho ake rā.
Taku koroua nei i mate mai i te mei o te rātau. Nā koe ia te whakamutunga o mātou o Ngāti Manawa i hāre ki te pakanga tuarua o te ao. Kāore hoki taku koroua i Mōhio. Kua tono ai mo te 28 nei, mo moana ngāri mu VC te karahipi nei, o mate ke hoki. Taku te tiro kāri i a tau horere, kori nui nei te kaipapairanga hauhi āre e noka. Vena i Mōhio, kāre kore.